Aushoki, did you manage to take it all out?
Si, kipe yonke ma. Kodwa sele nje okuncane ukuthi kuzomela uye kwi-radiation ukuze sikhiphe nje yonke into.
Azili ukuthi kuzoba nokodwa.
Oh, ukuthi manje ngithanda ukuthi kube nokuyisola.
Okay.
Listen here. Kuzomela ufunde. Kodwa ngesinye isikhathi you just stand back ubuke umuntu efa ngoba kuyisifiso sakhe. As a doctor you need to understand that. Kanti nifundiswane esikolweni.
Cela ukubuza.
Yeah.
Wow, gape na kathi khona sigebe ngizomgulu ukuthi sigijima nesibhamu sibhedlela sonke. Hm?
Ihlangana apho leyo nto.
How? Akusewena umsebenzi wakho wena as the head of surgery, now acting superintendent, ukuthi wenze show with the staff sakho nini, ama patients akanakekeliwe.
Hm? Yebo, usuphume esandleni.
Sasidinga usizo lwakho, Dr. Dlamini, sasingazi ukuthi senzeni. Umnqobo took it upon himself to save uLwandle ngoba wawungekho.
Kahlahle ngiphathele ikhekhe.
Ikhekhe.
Kodwa ke ngoba ngilendisile kumegqabi selidlile.
Le mnandini. Hayi wena baby yabona kusasa ntambama ngizokwenzela show ukuthi sishwe somewhere. Just make it up to you.
Sasa ntambama umegqabi bese meme ku gig yakhe.
Ay snap.
Angazi mhlawumbe singaya sonke.
Snap gig.
Sonke.